la nitati ni busele kane Ugu demaka ya masnapa Njwezi limpenduli saluka zumbana Angeka sasha tebo Ovu tanti mali hayunga Angeka sasha lebo Ovu funi mali